sani ya unyankupan do uyasini se odene ba owo no kro no man na obiara ogine di no anyira no wanya da nkwa na unyankupan ansuma ne ba no wiase se omebu wiase aten nemom se wonfa no so enye wiase ene yesu kristo wachidefu a waboro pepepem wo nsempa ahoro enan num no atrofo no akasa wo kristo som infiti asie ho na ebi nim so ka kristo ho asem nanso wo luka sempa num no sei na luka atro wo yesu kristo ho tie filopa efri infiti asie no ma hwesa ansem nyina mu yie na enu nti na me tro wo san me ama wo hunu mu no kare pese Brianna Kaiser Augusto ye amrado wo Roma ana Herodian so ye Juda hene no Nyankopon sma obofo Gabriel call babun bia na owo kro bia ofra no Nazareth mu na obabun ne den de Maria
Maria, Nsuro, na wanya onyankopon animu adom. Ubenyinsen awo obabarima na watunidin Yesu.
Niyo obabrin, ebeye den na abem.
Obaye kasiye, na wafreno osuro suru nino ba, na nahinie tu inchada.
Na Maria ko Judea krobi mu ko sra ne busuani Elizabeth a na ono so nam anwankwan so ani san
eh Elizabeth
eh hey, Maria mi hu wa che
onyankopon ahira wo mam na wa hira abofra wo be wono no nso
hwe emra wo chi aye pe na abofra wo me yam no di ahosan huriye
me kra kamfo erade
Na majen kwa nyankopon ho na me honhun asane no. Efri na ekọ, I want to aso nyina be frame nhira.
Mary mani ma mu free Nazareth. Asem yi free na na kaso guys to ho. Wose me mfane nchi amamu. Na me ka mu se nipa kan bre no du. Ei o chem o biara o fri galeria ni judia man mu nyina eti o biara nko ni kro wu nu mu na nko twa ni din
na maria ni yosef call bethlehem a wo judia ko tro won din na wanya ba biara a na wo bethlehem na ne onya yara ni enwan bo bi mu Na enwanhwefo bi wɔ sra so rehwɛ wɔn nwan anadwo no. Na Onyankopɔn bɔfoɔ baa wɔn nkyɛn ma n'ani onyam hyerɛn wɔn so.
Wawo agyenkwa a ɔne Kristo Awurade no ama mo nnɛ ɛwɔ David kurom.
Nyamhwefo no yɛ ntɛm kɔhwɛ abɔfra a wawo no sɛ ɔda mmoa di daka mu na wɔn na ɔdii kan bɔɔ ɔbaabunu no ne agyenkwa no awowɔ no ho dawuro na ɔtwedeeɛ a ɔtwe abɔfra no kwatia no wɔtoo ne din yesu na yosef ne maria de abɔfra no kɔɔ yerusalem de no kɔhyɛ awurade nsa na ɔhɔkyeni bi wɔ asɔredan no mu a Nkunkure yi akyerɛ ne sɛ ɔnwu gye sɛ ɔhu agyenkwa no ansa na wɔfrɛ no Simon.
Afei Awurade mu akwakwae na menkɔ asomdwie mu sɛdeɛ wohyɛɛ me bɔ no. Mede ahu Onyankopɔn nkwagyeɛ. Abɔfra yi ne deɛ Onyankopɔn ayi no. Nkwasmjim.
Na wo wie won asade sania mosemra kire no. Wo free Jerusalem call Nazareth. Na yesu di in fie dumi no no. Joseph ne Maria de ne call twam afahye wo Jerusalem. Na wara san aba fie no. Wo susu se abofran kan won ho. Na so na yesu aka Jerusalem. Into a sign by Jerusalem, Benjano. Now, such you know, over who no war, I saw them was only at a trap one in 42.
The Hunben Yen, no business and same way, no. Of Nazareth, or not in the Abbey, Miss Remo, Moman and near dinner hammer.
Now, be around taste all Casal Hudrino.
Oba, I didn't know why you say. Menewa Jack, dear Huira, I shall, sir.
Ntina mo hwehwe me. Mo ni mi se esese me ye meje juma ana.
Na oni won samba Nazareth. Na onyi na nyansa ayenoma. Na onya onyankopon ni nipa enim adom. Ahene Tiberio ahene afia toso dunum no na Pontio Pilato ya amrado wo Judea sabre no na Herodes so di omanse hene wo Galilea ana ana ne Kayafa ye asofo mpanifo brekrona no nyankopa samba Yohane nchen no ba Jordan asase so beka adwen sakre so bua e de ko bone fache mu hu asem
wonna mo hu frimu bone hu no mo mosu no nyankopa de mo bone be frimu Aya chonum adia epia di free yazaya sanoso robitiam dase pa kwantu ma eradi mumana timpontini obesha bonyina ma na wafeta mipone kuko nyina But now, I judge ya. No, my grandmother, you won't come now. So I have drawn from the Nipanina. The Hun Yan Coupon in Quadia.
Then I say, I
require a madian. You want a dear. Say me near. Onfa ba kuma ye oni bie so aduane nso a ani binche
atwetwe fu e ato jifo ne yenye dey
nye to mro ye otwa ma
na enso e ade ani ye
When you are busy camping the hot or chasso, the moon room no bia so qua money so mocatia.
Catcher, when a crystal no anna.
Me bomosu wonsiomu obi awo badie osun chene me
na mi simple se me sane ni kabo ahoma ono na ode hun kronkron no jabe bomosio deni huso pape kuta ni sem do be bua bua yo kana agua patatso en tete no die odijash
na honhom kronkron bae sɛ abrɔnoma besii ne so. Na ɛne bi firi soro kae sɛ,
wei ne me dɔba a ɔsɔ m'ani.
Yesu fii n'adwuma ase no na wadi mfe aduasa. Ofiri Yordan mu no na Honhom Kronkron ahyɛ no ma, na honhom no de no kɔɔ serɛ so ma ɔbonsam kɔsɔɔ no hwɛɛ adaduanan. Nnan nyinaa mu no wɔani hwee. Na ɔbɔnsam sen sɛ,
wɔ sɛ woni Onyankopɔn ba no a daneboɔ yi paa no.
Wɔkyerɛ sɛ nnipa nkwa mfiri paa no nkwa mu na mu asɛm bi afiri Nyankopɔn no mu.
Na ɔbɔnsam de ne kɔgyina a bepɔ tenten bi so de wiase mu ahene kyerɛ no prɛkopɛ.
Mede tumi ne ɛmu anuonyam bɛma wo. Ɔde ne nyinaa hyɛ me nsa, na deɛ mepɛ no na mede me ma no. Enti sɛ wokoto sɔre me a, ne nyinaa bɛyɛ wo dea.
Wɔkyerɛ sɛ sɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara ne som no.
Afei ɔbɔnsam de ne kɔgyina a Yerusalem asɔredan no atifi.
Sɛ woni Onyankopɔn ba no a, resi fam ɛ, ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ ɔbɛma n'abɔfoɔ abɛhwɛ wo, ɔbɛsoa wo wɔ wɔn nsam na wo nan ampempoɔ.
Hwerɛ no ka sɛ nso Awurade Onyankopɔn no nhwɛ.
Na ɔbaa Nazaret baabi a wɔtetee no hɔ.
Mo te sɛ
na homeda duuiɛ no, ɔkɔɔ hyia dan mu. Na wɔfrɛ no sɛ ɔmmɛkenkan odiyifoɔ Yesaia nhoma no mu baabi.
Awurade honhom wɔ me so, ɛfiri sɛ wasra me sɛ mmɛka nsɛmpa me nkyerɛ ahiafoɔ. Wasoma me sɛ mmɛka nkwagye sɛ menkyerɛ nnommum na mensae nifirafoɔ yareɛ, na memmerɛ wɔn a ɔhyɛ wɔn soɔ no fa ahodie, na mempɛ mu nka sɛ ɛberɛ du sɛ Awurade bɛgye ne nkɔɔfoɔ nkwa. Tɔsɛ mɛfa me ho yi aba mu nnɛ sɛdeɛ mote akenkan no.
Wosi kyerɛ no aba mu
ɛnyɛ mɛ sɛ anonkɔ ne mɛtwa twerɛ yi aba mu
aa saa ne ɛdeɛ nim no
akɔwe paa.
Menim sɛ mebɛbu mbɛ sɛ ɔsafo saa ho yareɛ
na afi nso mbeka se enye ma ati so ye ne kapanium no ye kom ha bi nso me ehwe nanso misimo se odifo bia ne ni monya mo no anu krok
na nipa ne yesa nka osum no ato amene bem nanso fa won finifini koi Now, a Galilea Krobia or friend Capernaum. The science is so not Roman for the air shed you that for one tea. Now, what if you Messiah no, I'm our be John Tem.
Bien count
en kamonso.
Fro ku dia kra Simon.
E kwao.
Misro piam ko bun kra.
Mammy, be quasar fear co bomb pie. Never queer Pharisee in a crunchier to Jinny. Pharisee in no one who an empire must say. A radimid that was 7 years in contempo anna or a saying is any penny. Name pomintias out to Jinny or Bahay. Me dim were them pale now to be em. Now me charge the sword to me mount. Now, so to Jinny, you would like to be a busy in the Tiasse. Nor here in a bosso bompire, say, a radi whom you mock bombed the Bonieni. Messimo said, to Jinny, you know, when you're on your cup free, and yet Pharisee, you know. Your man who saw no, of a brand nasty. Now, your brand who has no, of a man or so. I face him on Concord yet the whole crack. Grasa nu ho na benyan
oh ra ya ya juma na jimu nyina dan su ya nya he ah so wa kan sa me go bi ma he hey yakubu yohani
Freeman Chanko Eradi. Nam yodi bon yeni.
Mr. If you ne could nipana be young. Munim hum cry womum if you say nipa bana myself but say ni pabra bon ne mum so be jiwonkwa. Ubenya nkoso no aye pe o Babylon na nsabetia kaadia fo me hunna aja na dia dance ese medina ba no benya nkoso wona semu ubiara obo sansemi hu dawro no ewrade do no
Yesu e mesrawo. Imi baba ba ko peyin kwa na mi e. Owura, o mi mo bo. Wa din fie du mi nu pe na owo e. Owura, mesrawo.
Yaro ko se.
Ei, Yesu.
O baba na nya wu. Na ha ko chere chere fo. Udin sru. Jidiara no benya. Oh oui, dans nos adas. Abaya. Sorry. Mumani bibini Misha muse Mumu biara ntidia siu hei
Na wemi nina ya chino Oku omama munibia ofreno Matthew Lewy Ah, oh, didi etu
Dimechi.
Na Yesu kwa bom paye wa beponoso Na obom paye anajumuni nina Na adia chene yano Ochia anesia fodumi enua Opa wang asmafono Simon Our friend Petro no. And then the new Andrea. Jacobo. Johanne. Filippo. And the Bartholomew, Matteo, and the Thomas, Jacobo, Alfio Bano, and the Simon, our friend Zelotino. And Judas, Jacobo, New Berryman. And Judas Iscariot, I will you know mine.
nhyane mu ahiafo na mo ne nyankopa hinia mu dia nhyane mu akomdi mu na obimo ame nhyane mu musin na mbesre nhyane mu se ni pachiri mu no yim firi mu no ye mu no otu mu din boni onipa ba nti mama ne nyi na mu ni ahusie na makatu aso wo soro na sa na wona janom de ye no credit for no
Do you know what you do? Munye senipa nyina kamfomo a saa no ho aho atro adifo no na msimu amutie mi se muno matamfo munye wona watane muye mwishira wona wadume mu na mo mpaye ma wona ha mu bidas so bo so ba ko mu a dane ba ko nsuma no so before tadi en kata so a fa de wasi en so kan ho so bi sere wade a nan bi na so bi fuwa de a emisa no bio you be yam open no so me sama afoforo na samodo wona awodomo nko a nhira be na munya if you say ni bonye pompo yesa na samu ye papa ma wona awoye mpapa nko a nhira be na muwo ni bonye pompo ni msaye
I'm going to go to the house. Ono na ne yem yem ma bonifo nyina munya humobro se de moje ya humobro no mumu aten na wa mumu aten mumu fo na wa musu fo mum fem free no dia free mo Mama, my mamu. Do do a mano. Eno ohe so ma unsu biye. Oni friend in timi cheni yangu ni friend in kwai. Oya sa omi eno na beshi amene mu. Ada na ukunu propro wa da oni eni so ni mpule su diya su diya wu.
Oya radi di ankai.
Radi eni yao sensei. Obo wo wona die owani die pa
aha wona owani die ni wona otinya nkopo asem no disuo
ni pese bi hu sa ba ema
o gi nse we oni mesaya
Sa farasi ni tunsa frɛ Yesu sɛ ɔmra ne fie medidi na Yesu nso ne kɔe
Hey me mpɛ mo frɛ bia wɔ ha Simwati munkɔ kwada bɔne wani nsɔ hwee who saw your deboyne power to chroma
minim saw be simon mamin ko sembi nen ko fo mi ni bi diskani bi ka ba kun de kasi dia hanum ba kun de ka di hunum nam na no munya ni skan twen ti o diskani che o munyina ha no be do skanin kasi ya
mrs susa di odi be bre che no no a
ogwen yi he so be me be ofie nsuo mpo amem bia hro me na ho enso on de me ba eso hu se wodi nsuo e na afo me na ase na wodi twinyi mpo na epepa me ba e wan fima no eso be de ba unya me na ho fie wan fa ngwan sremitri mu mpo no be de odi hwam na asra me na ho me se o se e doka si a wo yi na die yi kire se wodi boni kase na chen di odi ka krebi a chen no wodi ka krebi wodi wodi a chen
se se wodi a chen
wodi di a chen wun kwa kwa sun gim
sene na sia fo ne ema otutu ahom bone fi wo mu no nyina na nte ye keka osra hene no ho asempa no Maria a na wo frano Magdalene ne Joanna a ne kuno ne Chusa a oyosomfo wo Herode aban mu ene Susana Sabri na Herode a oye Roma amrado a oye Galilea no de Yohane suboni atu afiase efisa okese tia no se waware ni nyaire
ase yebedu nene nkwanti aho no na nipa bebre fi kromo ho ba na nam oberema bia ne maami di no bakra wu bra Yesu hu oba no oye no mobo na ode ne nsaka efuru no ka se
abrant yes sorry
na owufo no sorry tena ase na Yesu saa de ne maane maame
bisa no se oni de Yohane ka se o ba no ana se yen hwo fufura ni
Wanya hoho oniye
Yohane suboni si yembe sa ose oni de oba no ana ana se yenhwe ofofro kwan
mun kanjile Yohane de mo hunde mo tie ni frafo hu ade mbuafo nante nshande na dwene nyane tantao me hu
Yeah.
Kufi mami fao. Atemu huyu yesu. Ugufu wengine kugu na wiyaba. Kugu na kwa nchi muti tiasu. Nenuma basu soi. Ibi kugu obotanso. Nefri yano eshi. Efri sana tia numu no. Ibinsu kugu nkasemu. Nefri nkasemu mu. Nansu miyawo. Ne die grasa ze pemu no. Asu pi mo ho ha.
mpa no ni agye
ora na dan na da wo kasa bebuo mu yi
mo dia odi amam se mu hu nyankopon hene mu ahintasem no nka ye ne dia odi amam abebuo mu na wo hwa wan hunu wo tinso a onti ase na bena se kire nie abano ene onyankopon asem de kun kwan chare ni wona wote asem no a na obun somo ba be yi asem na firi ona komem na waanye ni no nam so onyankwa abegu obutan so na ni wona wote asem no na wagina ni gie mu na so ni hini oje asem no mretia bi na so kon so hwe mu a na wote ahwe na abegu nkase mu no ni wona wote asem no a na hunam ya sitem mu dadwene how ahunya ne anigye amia won na wona ba mreda na abegu asase pemu no ani wona wote asem na odi sie akoma pemu na oyɛ sitie da obasto so abefe so biso kania onfansuma no fansie mpase ne mo de sikania dua so na ahyana me ni padodo ba fie ho nyina he bibie ni kokomu a wonyina die so de huntasane a ehu beda ho nti mu hwe se de moti asem no fa na obi a wono de beka ne ho na de oni bie ni die de osusu o wonu mpo no obagye firi ne nsem
owura Uma amene onuanum gina bonten ho. Wo mo hwehwe wo.
Me nane me nuanum ni wo na otinyankomo asem. Mo odi so.
Debi yes ene ne sia fon kokodo bi mu. Na oka kire won se, moma ye ntwa otade no nko akire no ho. Na bra walk on or die. Now call Gadara, I a Wagalia or Tariano a Jaho.
Susu nyankopon ba Ade na paso yemi Mpesro Enjuma su
Now I didn't say.
Laju. Israel. Fine. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
Now, I'm going to go to the house and I'm
Oh, my men can't call for you, huh? Fami, no means more. Kofi, toka de nyanko pa ya mawo.
Obet mi akonkra sie pie che enhwahia biase na kope bibia di esu ha hwe ni ha
mamun pe bibia o munyina ni
na de wani panu ennum ni mpata mienu yi
Nshani wa Awurade Nyankopɔn wiase nyinaa hene ne wo wo na ama aduane firi asase mu ba
Yeah,
ni pan kasa mene wany.
Ebinu mse uye Yohanis Boni. Ena binso se uye Elia. Ena binso se uye titie difu numba akun. Ena wasa sorye.
Na monsu e. Monsu mu kasa mene wany.
Diyo nyanko pa asra nonu.
Nka wo nchire obi a obekuni pa banu no ohuna mani pi obekuno nso na
Nansan chi no be sora bankom biyo.
Pese mi di wakire owura nso mame nkoma busiafo ho nkosere won kwansa de odini sasofu ntum dadie mu no hwena chi no mfato onyankopo ahenie no so pese odi mechi a ompa no hochi omfuna se nyada no ni mechi de odini kra kamemi no obehwere na de minti ohwe ni nkwa no obenye na ade biu. So be near Yasin Yamanina, or Shende Crown, and for so Ben Awenya. Then a nibble woman named Massam Hono. Many moon yamu, or no so Nehobe, many woo ye. One may janina buff a crunching in any.
The sky and goes across to
Missin Pisa. Moon be no more her own woo, because she so be home when Yanko Pahinian.
Ne Yohane, ne Yakubo, ne Petro, kabo ampai wa bepo nusu. Na ugusu kabo ampai ano, ne nim ne natadi sakrai, e huaye fita. Na anche na tete difo a wotese Mose ni Elia yi won ho adi wonu nyamu na won no bekasa
Yakopon ahyede no na moso bebem
ubewu o Jerusalem
na walk on Petro see Jesus say
ura ye pass ye ba mi anya sese mi ansa wo die ba mo die ba
na Petro rekasa na mrunkum beka ta won so
die ba
na kesi afu no suro na wote ni bi fi mrunkum mo se
we ni mi do ba osome ni enti muntie no.
A chef, Michelle, who made my boy. Oh, Michelle. I am a Baba Copan. Michelle is self for Mr. One Sunny, your mommy. Now soon to me.
Oh, Nipa content you for Muni GD. Many won't say, consider Ben. Fabian Bra.
Thank you.
Hey, Adamuni, finu mko.
Sɛnea Yohane kyerɛɛ n'asuafoɔ no.
Sɛ mbɔ mpae a monka sɛ, yɛagya wɔ soro, wo din no ho nte, w'ahenni mmara, wopɛ nyɛ wɔ asase so sɛdeɛ ɛsi wɔ soro no, ma yɛn daa aduane, fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde kyɛ wɔn a wɔfom yɛn no, na ma yɛn nkɔ nsɔhwɛm na yɛ firi mmusuo mu. Mumisa na mo nsa bɛka monhwehwɛ na mobɛhunu mmom na wɔbɛhini mu na obiara a ɔbisa no ɔnya na deɛ ɔhwehwɛ no nso ɔhunu na deɛ ɔbɔ pon no mu nso ɔbɛhini no. Hwɛ mumu hwan na ɔyɛ agya na ne ba bisa na pata a ɔbɛma no wɔwɔ anaasɛ kɔsua na ɔma no nya nkyerɛ mo abɔnefoɔ mpo munim sɛ mode nnepa ma mo mma a mpra ahe na moagya wɔ so no ɔmfa sonsom kronkron no ɛma wɔn a ɔbisa no mɛse mo sɛ monwene mo kra ho sɛ deɛ ne ɛbɛdie anaa nipadua ho sɛ ɛdeɛ ne ɛbɛfira ɔkra sene aduane nnipadua nso sene ntoma monhwɛ no maa sɛ ɔno na ɔntwa na wɔnni asɛw anaa pata nanso onyankopɔn hwɛ wɔn monsom bo bebree nkyɛn no maa anaa mo mu hwan no ɔnam adwendwene so bɛtumi de da koro pɛ aka ne na ho tuwa mpo mu ntimi nya ada na mudwene de aka ho wohwɛ sukooko sɛdeɛ nyini ɛnyɛ adwuma na ɛntoa saa wa nanso sɔre mu animuonyam mu nyinaa mpo no wankeka ne ho sɛ weinom mu baako mpo onyankopɔn ɔmanua na ɛwɔ hɔ na kyena wɔde agu fonu mu ntoma saa a mpra ahe na wɔmfura mo nso ntoma ma mo gyidie sa
ɛne meyɛ gyidie so ɛ
sɛ nka ma ɔgyidie sɛ sena pia ba a ka wobɛtumi aka kyɛ mmoa bidua asi hɔ sɛ tutu wɔ ase sɛsie ara na kɔhwe pum na nka wobɛtie o
ni ebeba nanso de nanu so beba no onie ne beya ma no se wode buo be san de kom mu ne wato na twene pugunu mu sense obetun kuma yi mu bisintibia sene onyakopa hinye no tie muntie mfato hu yi obi fa sene pia baba ko peko dia de turo mu ne nyini ne ye dia kase ye ne biem no ma besisi ne manso
Minti de okay ase.
Die be nti e na ani atojefo ani adbonyefo na edidi.
Je wonyare ehia o yare sani. Je wona o yare ye. Mama saati ni fo nkwa jinsa kiremu. Nemum abonifo.
Ebi kaho bi.
Koki to amusro. E fi ja no pese odi ahiniye mamu. Munton de mu nyina fanya doye. Munye sika boto a entity damfa. Ani soja pade ense da. Esunsu wanda. E fi se ho funi ho. Ene kankan sun se no. Me de oja pade ye wono. Honso na akuma ho. Papai, nesse ano eu fui um pouco
na saida imu ba kuna sasa ubaji ya risa na nyenye humidei
munya chumfo debi ya monsa ni mwanda mpieni mfunu mubebre na mwuma wonsio humida kwewe Abraham ba obonsuma chenu mfinishiadu mwachi nsesu wa sana humida na
chef papa niye dey ni me yanda anko
afi from papa winim sese yankopon ko ala ye papa winim mra no ensi aware eni ewu eni obi hu adanse kunu mu di wina ne ogenu
me fi me mafrase ni me di mranse mu enyina so
ako ade ba ko ne sese woni paton de ewo nyina fama hiafo na benya japade wo soro ebe di machi
eh de ya jadi fu ya hondie dosu
eh di mo di fu so be ko nyankopa hinye mu eh mrem na fu ponko ti se ebe ko panye to kro mu sinse o di fu be ko ahinye nu mu
ani na ho na beti nya nkwa
dia dream mo ni pano eh mrem o nyankopa
na he pote wo ahinye nu
o nyankopa ahinye nu ma se dia ni be hunu to bu meka se hwe e wo ha ana se wo ho ifi se nyankopa ahinye nu wo mumu emre bi ba mbe pese mbe hunu nipa ba no na mu ba kumpo na nsumu hu na se dia yere moti wo wiem na shire ho nyina no sansu eno nipa ba no ebeye woni nnemu nanso chaso ohuna mani pi na de nipa ponu ansa emre so so ni asase betwo makọ asin so nyankopon asem bufuam po betwamu emese mo se edifo ni ahin bebere pe so behu de muhun ni nanso wa hunu senko beti de mutie nso wa ante
de ne enye
sene chosem de ka na akira se se
pa wa kuma nyina ne wo kra wa ho den ne wa den nyina do onyankopon na do wo yonko se wo ho
eno anu no wo ye wo ya be nyankwa
na hwan ne me yonko
nya sa asrafo no
ma kaiza so e
no ni pa bi fri yele sere mo ko yele ko akwam kanfo to she ne so wo mbro no pa ne ho ja ne ho a oye wuo e ba se o sofo bi be fa akwa no so uhu ni pa no no o sa ne ho koy saa suna sorpeni bia obetwa mu no obo nkontre hwe no ana oja no ho e chie ne samaria ni bi a onam kwa no so beto no onde uhu no no oye ne mabo oche be no dingu ni adro gugu na kro no mu chichire en wo de tsa no ana pon kwa so de kwa ho de mu ko hwe no ade a chie no oyisika ma hwefo no se onhwe na de ebe chire bia no osamba obetua Mususu so sa ni pemien sen mu hwan e na o kire se wo ye de ne wo ye wu ni yonko
yo huno mo bono
eni mo sum kwesa ah mo mo fra na kwa no mra me nche munsi on kwan na ye num se no so ahini ni ye won dia no kwa me simu se ye wan yi wo so ahini ni sa bo frei no onye mu kwan da ye oji nkuma yi mu bi o mi din mu no na waje mi na de oji mi no ji de osuma mi no ekuma o mu mu no one kese Ndiye na menyama wo.
Mpesimi mwadi ebiyo.
Niti. Ujidi aje wo mkwa.
Mwadi. Mwadi yo.
Mede wajapa diye mufa wema hiyafo na sema bo ubiya poa mebo hu amano mprena
Ah, what's the meaning? You do your good to come and go visit a new movie.
And
then, what you have a fear? If you say, well, so I have Abraham, many beer. We need to have a buy, so a very handy idea.
Munti, you call Jerusalem. Now, the idea for Nakafu in Papa Hun in Abbey. Obey Nama and Mamu for no agrony, nor can in prayer to soon test you. Abona send you more kuno. And Nansa soon over Sansoy.
Now, you see, and Tem call Jerusalem. Yesu ben Jerusalem no hu kro no osun.
Jerusalem asim bi kwai na meya chirewe nso wan peso be faso atam fu ba so na sori etia wo twa ho ahia na aka wa hwim na ojiru wo gu fom kuni umenya kuni odwo ba kumposa oda ho fros if we say wa mu emra na madum so besra wo no.
Two, you better set what you got was so damn. I
Mate se nipa bebre suso no suso se o hene.
O hene. Ha ha. Ade serfo ne akromfo hene. Ye huni ne su nipa pen. Obetoatoa no agya hokko. Na ewira furu no.
Mun nada mo ho. Ifi se ne chifuri dozo da. Na nipa nso bu no.
Wo mu jini tumu se o hene. Me bomo koko ne. So nipa koso ha yasum dwea. Menem obedi.
De okanuwom awasi ehwese akwa no ye
brodudu a yesu kasa tia farisifo ne atrofo no bone no na chidefo dorson wo yudafo no mu saranso na natamfo nso dorson asar damu ho na okunafo hiani bidin nkaprem yenu bo akore
me se mo se Oba kwa kwentu gwasu mbuche obia adie. Mudie die monya mra bruso na mudie aba. Nonu die. Ye wonyina na odie aba no. Ye na ka boso mu nyina no no.
Chree. Na wanna mouse atumia. Wodi kasa ansem yi.
Mame sim musa masem. Kache mi Yohane tumia de boss yo ne fro nyankopon anase nipa.
Any enka
kase fi na gogo ba kase ade mo anyi yohane
se kase e frene pa onyina be se abo e frise wanim se yohane god e fro
ye nim ba bi e fri ba e
ani e minso men kirem ba bi amnya metumi ye we nom Debi okwani bi ye bobetro Dishasho fonsa Motu kwanko cherry Ne bredu se onya so aba no Osmana kwa ba ko Se onko Jesus kamre no fie Ne so ahwe fono bro akwa no pasa pamon It was mark of fro Na he fono hwi wono so che na ne ya ma no sane sapan It was smart to tell me in sa. Na ye fo no pra o no so pamon. Afa fo wura kan se e de na menye. Mes ma mi am do ba. We de o be fere no. In so ye fo no hu no no ka kire won hu se. Ni bani ni e. Mu mi en kunu ni en fa fu no.
What happened?
No chini fa fu no. Mo kunu.
E dia na fu wura ne beye sa hwefo o ye sei. Obo ba kunkun won nyina na o dia fu na hwa foforo nsa.
Sa chwe sem ya si chire ne sei. Obo kura bantofo na muo no. Abae dia sum bo che ni nyina. Obiara oba hwe obo no so no betwa no sansin. Nadia sabu ana bahwe ne so no obeyam no
ochirechirefo yenim se won chirechire nyina ye no kure yenim nso se enye nipa ni onyam ti na obaye na mum wo chire ye nyankopon pe kachire ye eye mrasi tuya toma roman fo no ana se yenye tuya
mam skan bi hadi Why for ni ni din na wo suo yi? Adia wo Kaiser no. Pani nyina ma Kaiser. No nyankopon. Yesu mo nyankopon.
Na apiti afasha wo friend no twem no ben. Na Yesu smart Simon Petro ni Yohane di na nim sa won ko siesie twam afahyade ya no
ma hwese me nim bedi twa ma fa hye yansa na me huna mane misimo se mini bio kosi se afa hye ase kire be wie peye wo yankopan hinim Shani wa urade yasi nina ahini unamedu ya suaba mnina mnina mnche na misimu se minu mbubabe biyo kusisi unyankupa ahini yenu beba Shani were radin yan coupon. You are singing, I honey. We made the anifras as seem. We only who number my dear mammo. We need Frank Carmi. Who any up and for whom we jano? Who she grandmam? May catch him, sir. Mamma, name Teddy Diem Bakumbe Miamma. It was only Papa knew who said, Yeah, wash out 200 years, then so Nippo be in a man only.
Any
bony for
Yo soon no one year kuma your person way to train on your soon for I know cassier. Dear two di dear and answer dear was soon. Dear two honor Many Mohui, Minamisum. When I'm coming home, I'm in so hing in a moon. Now, said the major, yea, hing ye a mammy. Sir, I miss me, yea, mammo. Now, what did you know? Me pronounce over my hing ye moon. Now, what time you must wear a breeze, Monsieur Codum, you didn't attain.
Any one, you are man.
Simon, Simon, she. I want some per se or someone in our she. Nanko hu shiti mu musa de okuafo yi ntete fira bromu no nanso mabompa ya mo se ogidie nwuo na se da chu jina wa she onu anu nso den
awradi ma ya credo se me ne obekwa afiase owuo mpo a me ne obekwa
tie petro ansa na komo anadwi no no asan prince se unimi Nisema amu amu den sapwentu kwa anu, bibi hiya mwana.
Dabi ya hiyafe.
Sese di ubiya nshana sapo monsiyo. Di yoni sika anu, ontoni ntuma mfanku tobi. Misimu se, jawacho watu hose waka anu afra mnatufu ono. Mehuwa sebe na wakane, ni njine ebemu.
Shwe, sika emi enune.
Saa. Ayaman.
Na you have one telephone, she had been up and crowd before 3 years. Na and what you know, and Chen upon some question, you does is carry it more. Not oh yes, you have for doing no back.
Hey,
mumon pa yo no man konso him
Yuda Iskario yi Yesu maaye no odwete adiasafia meka
Ebeya Nse kuwe Empa nanko Yesu Yesu de nimpe Nimo Madia yo pena
Na osraba fo beshe nedin Na nanim fefre no dan ye se moja
Aden mo ti da. No sorry. Namo mon paye na man kon so hiru.
Ade na mkuru kwa sika ni mba asa di mba chini sermoni ni Mini mwa so fi huda ade na mwanchi ni Mumre na bentra Wama sumi maho kwa ni
Na esina fuwano fi asie gani
Mumfano nko
Munyeni.
Oyo ani kata so bi.
Ne mushi akwa mi bi aga. San kontre na na AAT ubedi akwa na na na. Kontra ni. Oyo ya mbo si no. Eh, ubedi akwa na na na.
Bama weka yesu hu
Wosisei, minini kura
Menhu wami enuda
Yes, and crop webinar.
Then make can you so a chidi for no home? Or you gonna need me?
Jawan for 12. And you're now bundin park and this is Hano, dear.
Na Yesu kwede ni hwe Petro ni mi ye. Na anche na Petro kai ni radika chere no se. Ansa na koko be bon no, no apome imprensa.
Erati. Sawa. Wa. Oh, my bro, I'm not going to be the body. Chef, for me, money, chef, me. Said, yeah, I don't know, chef, I'm full. Manka, if I don't say, we say, wow, yes. Oh, my bro, and they would don't eat.
Can you about war?
Say, when about war?
Hey, Munyai! Listen, Munyai! Mon fan mra penny for any.
Na sa fon pe ne fon shiai bisabisa yesu nsem.
Kashe. Wo ne bezaya no.
Se me ka. Munye minni. Na sem bi sama semon so a munyi ma no. Ni friende kombe hun so ni papa na ti o nyankopon tumfo no sani fa so.
Enti wone o nyankopon ba no.
I don't know wa kan.
Yankasa ati ni awaka no. Yede ni be kopila to enim.
Now the years call Pilato and him, but to my damn foa, not all Roman, a mamumu. Not on Unqua, I'm our bottom pimping my senior.
Nano Panty say, Adiana Moshanaha,
yet she's up by my so good and crawl for Hoofy.
One man, your mother was a sea was so damn well.
Adiana Fantinasu,
me who are Bamman who from so bea or Yashi.
Yenim sell defor or cancer and crawfonia and mantuotia. Afe or say on any Messiah no, now your hini.
Oh, hini. Only you da for hini no.
And our come.
Of yourself, Galilea, Nafe or Diabe Duhano.
Well, Galilea. Into your Berma if we Galilea. Sanatia. Muma Herodi Ninasem. Ono nsu wa huu timi. Mufanu Maharadi. Mufanu Maharadi.
na wo so ye hwan ni pa ben na wo fro won wo sun afo no na ni pa bebre ke kasa wo ye nsanchrene ye bi ma mie
mira ode apobo asani ni penyina no si ne bo se onu ni ohene no
onu we ohene eni ena na nyinche munyoma no mon fanu koma pilato anu no sheha barima enye biribia esese yekuno enti mema mu aka no mpre na meja no
eye wasede ese wujai deduani ba komaye afashe yi mu
ne ye penu ne ye baraba fasabe meiko
na wo ko so tie tie mu se wo mo no asenem
mo va no go
na pilato ma won kwan so won ko bo no asenem
ni we nom nom kakra
yesama musum na musum mama ho ani mama so dio yemi dia emna na ni amudia huye zumbede
wanyo ruko po mama ya bom pa ya ma wai.
Aja facho. Non mi dio io.
Se so a je vinum qua. O voglio no huè.
So I send him. Or the next thing I come for me, don't tell man come share the bed. Now straight from the train, I tell you something to.
I dear we dear, and you need to be a tad yet.
Come on,
Yeah, you need to.
Oh, Betty! Betty!
Na wode ntroye bi tare na tifi se wei ne Yudafo hene no.
So woni ji fo hene ampa je ho ne hwe.
One day, I didn't know you, my dear.
Woo's row, young coupon. I saw you a fatal one away. Oh, no, dear. Oh, yes, she. Yes, kai mi wo wa hini mu
mishabo benne wepa paradisi menche
na ewie bossa abre no nanso esum du ba biara kosi no mi nsa. Kata soro dan no mo no timi no fi soro be si ase
madam. Oh, Sam.
And when you come, young coupon, I can't be any who say, so only pay a train in me.
Natrin in the back of Frampen, the phone moa, or friend Joseph, ah, or free Aramatia. Or no dear, not on penny 1 year or so. Or call Pilato and Chank or Seran say, oh my whole crying, my uncle crap and moon and San Homedano Edu.
owo mpa cho mi twa mama kura wie
wo betimi atwen ekwan wo ho momra
Kwesie da no petututu no ema no de nhwam ba obodana no na ebo na apre esidana no wokomu nanso wan hu Yesu amu no
Adan na mohwehwe otiasefo ewufuo muyi oniha wanyane munkai samo akachira mu Galilea sai kase wode no hye ne bonyefo nsa na wobo no asenuam na daa toso mi nsa no asore bio
yekomu nanso na ewurade amu no ekọ
ya bufu obi bae na ohre ti se awia na obi sai nse ade na mu pot asefo ewufu omu yi ano kre kona anka sa kohwe se bibiara ni eda no mu ye urade no okọ
Petro munyiye ni
I am passing a radio surfer and formal. But you know where the actress is, man. That's your own honor.
You know, I'm going to say, Echo. A boop on my end.
Why a mouse? A hot yet. A quiet day.
As soon as you come. Aden mo bohun Aden na munyunyi wo madwene mu Monje min sem ni min nae ho Mo hu sa emia Mo famun san kamin hwe
If he saw some many hu namne no pese de mi wo yi Na yeni sem ma me ni mo ho anu me ka kire mo no Mi ho asem na wo chotu ho mo semra adifo ni nyum mu no na wo se ebem mo atwo se me sa na be hu amane na nsa akiri wa sori afre wufum na ni dim mu wo be ka gwen sa kira ne boni fefre no se mpa no wa mansan nyinaa mu wo sha ase wo Jerusalem muni we no ho adansefo na mesuma me jabohye no nso aba mo so mo muntwe ha kosi se tumini frisu reba musuo
Awurade nhyira mo no nhwɛ mo so. Wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma me. Monkɔ amanaman nyinaa monkɔka asɛmpa no. Momowɔ no asu agya, ɔba ne honhom kronkron no din mu. Monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mu nyinaa so, na meka mo ho berɛ nyinaa de kɔsi wiase awieeɛ. Asomdwoeɛ ka mo.
Yesu Kristo da no mu ayehwe owe nanso edi nansa no ɔsan sɔre sese a no ɔte ase na ɔpɛsɛ ɔba wabrabom. Yesu no ankasa kaa sɛ
mene owusɔreɛ ne nkwa, deɛ wɔgye me die no sɛ wɔwu mpo a wobɛnya nkwa.
Ɛbɛyɛ mfe mpemmienu nie na Yesu nyane firi awufuom, na ɔte ase seesei sɛ Otumfoɔ ne ɔnwani a n'asu bi maa da. Nnipa bebree abɛgye wɔn din kɔ: ahemfo, abemfoɔ, anyansafoɔ ne anyamesomfoɔ bebree abɛsen kɔ. Nanso Yesu deɛ, ɔda so te ase. Ɔyɛ soronko wɔ wɔn nyinaa mu. Kwan a ɔfa asɔwo no koraa yɛ nwanwa. Kyerɛwsɛm kyerɛ yɛn sɛ ne maame mmarɛ yɛn hu na ɔbarima ansa na ɔni nsɛn no. Ɔno nko ara ne obi a ɔtena ase sɛ nnipa bɔɔbra, nanso wanyɛ bɔne da. Ɔyɛ anwadwuma bebree a wiase nhu bi da. Na ne nkyerɛkyerɛ nso yɛ soronko. Ɔyi ɔdɔ ne bɔnefakyɛ adi, na ɔhyɛ bɔ sɛ obiara a ɔbɛgye no adie sɛ owura ne agyenkwa no, ɔbɛma no abrabɔ foforɔ. Baabiara a n'asɛm kɔɔeɛ no, nnipa nyaa abrabɔ foforɔ, anidasoɔ ne botaeɛ pa. Na sɛ nnua so wo nso yɛ soronko, ɛbɛyɛ mfe mpemmienu ni na wiase nyinaa bɔfo Nyankopɔn somaa ne dɔba Yesu Kristo sɛ ɔmfa ne ho mmɛbɔ afɔreɛ ma wiase bɔne. Owu maa wo, ne wusɔreɛ nso ɛyɛ nwanwa. Ne wo akyi no, asɛm kɛseɛ bi si wiase. Ɔsɔre firi awufuo mu, nawoɔ, n'abrabɔ, ne wuo ne ne wusɔre yi nyinaa di ho adanseɛ sɛ ɔyɛ Onyankopɔn ba ampa. Afei nso ɔyɛ wiase agyenkwa sɛnea ɔkae no. Saa Yesu yi te ase nnɛ, ɔpɛ sɛ ɔba w'abrabom. Ɔpɛ sɛ ɔde wo bɔne bɛkyɛ wo na ɔma wo tumi ne abotɔyam. Tie ne nsɛm yi.
Mo a moayɛ adwuma brɛ no asoa mo ne soɔ nyinaa, mommra me nkyɛn. Mama home, me no kwae no kora ne nkwa, obi mmɛ agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so.
Kyerɛwsɛm ka sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔne na Onyankopɔn anuonyam abɔ yɛn. Ɛka bio nso sɛ bɔne akatua ne owu, Onyankopɔn akyɛdeɛ ne daa nkwa wɔ Awurade Yesu Kristo mu. Yesu de ne wuo no atua ɔbɔne so ka, na seesie a no, wayɛ krado sɛ ɔbɛba w'abrabom.
Hwɛ, megyina ɔpon no ano na merebɔ mu. Sɛ obi bɛtie me ne wahini ɛpono no a, mɛhyɛ ne mu maba ne nkyɛn.
Sɛ wopɛ sɛ wonya ne dɔ, bɔnefakyɛ ne daa nkwa yi a, ɛneɛ gye tom sɛ ɔno nko ara na Onyankopɔn asiesie no sɛ ɔnyɛ ɔbɔne so mpata. Fa gyedie to nsa frɛ no ma ɔmmra w'abrabom. Sadeɛ a wohwehwɛ ni a, ɛneɛ fa gyede bɔ mpaeɛ ma Yesu mmra w'akoma mu nnɛ. si mpaye a edisi owura yesu mihia wo meda wase se wu asenua no so ma me bone me bui mabra bo pono ama wo na meje wo se mi wura na magye nkwa di mabra bo mu hene na fa me yenia wo pe meda wase se wa betna me mu afei me bom pae no boko se munsem ye nia wa koma pa kandi machi owura yesu me hiawo me da wase se uwu ase nua no soma me bone na bue mabra bo pono amao na meje wo se miura ne magye nkwa di mabra bo mu hene na fa meye nia ophe meda wase se wabetna memu amen se obo sampaye wo didimu frɛ yesu ba obrɛ mu a ene ubetumi esi wadwen pe se waba mu efri se wa shebo se ye frɛ no a obeba hunu nso se wo do bɔne a kyɛ wo na wayɛ onyankopɔn ba ɛnu nti wo daa nkwa sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa mmoroso a awurade yesu de ma no a ɛyɛ a bɔmpayɛ daa kenkan kyerɛ nsɛm no na ɛbɛma wonya kwankyerɛ afei ne nnipa a wɔdɔ awurade na wodi n'akyi nni nkitaho nea aka ne sɛ wobɛyɛ ɔsetie ama awurade na wobɛkae saa bɔhyɛ a ɔde maa wo yi
menyaa wo na mempa wo da meka ho berɛ biara ɛkɔsi wiase awieɛ